Hello, Omandishi. A Muslim vampire appear near my Freeman. Aka Freeman the storyteller. Aha. The nene da edi kind out the premier. Omandishi. Subscribe to YouTube channel na mami. Na bring you na make me a cream for ni papa. Edi abetrem. Eye, dear Freeman the storyteller. Me ma in crying she. Se di nipa otihwa. Ubeye papa. Na ubanya adwen papa aha nunti ena na waha ebu nua bema ti dane eda edi kan a odi hwe me a subscribe YouTube channel na mami ena me wo another channel so e friend Team Freeman Simple Homes so wo amanoni ne se opese usi dan a aha no so me ma adwen fa ho yeah nti Freeman storyteller me share masamasia. And a day so I dear me de by any say a dipa wo ha also will be a wide dream. Na wunya was a sa wide dream fa the way I old dream and you may be home sometime. In yes it be away a tin 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 na wide dream a big dinner fa consa. You see we are say I dream a new back of foot. And I say dear old Casano who send a chi achia. Aha, iti ne, the topic I made by ni change the way you think for a second, and I change the way you think for a moment, and I say, sister, the way I would be, if I and you may be who, aha, and I mumia bema, me ba mo wa, me beka masem achiremo. You ni adofo, se wo ho, ne se ye wo wotu kiso sumwa. Ken kan Bible no biebie mu na ken kan na hu de wo mu enina nye se de obi be ka kire wo ena se ye wo wotu ye ye nuanom kremofo islam mu nso a enon so do mu asiko ekokoran mu na ken kan na hu de wo mu aha enye se bia ye wo se ye wo wotu christianity linti no se oti ho saa na wafa bibia fala saa e wo se usua de e wo miase na e wo to nkremo mu nso a wo se usua mema obi e wo fene se izongo anase de enka bibi nkyro se si na si na si wan kasa fa Quran me kinkan ne hwedi twiem saa nso na wo ye Christian so as fa Bible ne ne kinkan ne twiem e na wo ye traditional belief nso a hwehwemu ye aha yesi obi a onpese okokan ene obi a onsuade ena obi a sebi bejimi anase obi a wajimi ene ye obi a onpese osuade anase ososa nadwen aha nti wiase no e wose unya adwen bi se obi wo ha ye wono to MPP mu sebi na di onimo ani se MPP na na eko se ohwe left ohwe right onfa ho ya wona tum se oyɛ MPP ni no de eno na eko se MPP fo ye bone se omo ye papa onti eno na kwesi broni freno sycophanta na se mediocrity aha ya se I se I did a bonno be or tarry be who why no cry and why? Aha, ubi a horn so ye will need to end this in one. Of from end this in horse I to say a fair so morono. Aha, oh why no cry and why? Say a co ye, say and co ye and far on home, and one say I won't have to say, we end this in no, and no one, and not a day. Only other four. Change the way you think for a second. Sir Sunday, where? Unioma, nya any for fro, a befa adiam. This I won't say. Sa a group, an assa party we and woman, an assa tribe we and woman, and ya moyeno, a ye an assa and ya moyeno, and ye. And yes, a beer, ya woe say, Sebi, uye, dagati, an assa uye angwen, an assa uye sanctini, an assa uye enzimeni, na kochano. amamre ne de wey tie no sa tra sa de bi e wo se wudo masuko ye culture ne bi wo ha ne ma bi wo mu a eye e bi wo ho so a eye ye nye no e wo se wadwene no wo ma mu so na wadwene ne nyi na wusua nye se bi a ya wo se fene se ban champions ye ne yidi inti no sa na e wo se wusua bi bi fa on se na ban chi no kora na ho no ye ba ne ho no e di ne betimi di aye so nye se bi a ban chi no ho no ye ba ne ato agu ana se bodi ne ho no ye fene se ye gba bodi na ne ho no na ye di akoman ponchi awe ne ponchi no mpo no tumi we etimi nya ho den a bra ye so enipa no ye di banchi no ana ye ka ne se carbohydrate yim se di wo mu no ebia na emoa ye di o man dis year nya adwen sakra efa de we a hu ade ana wo se ye wo to group bi mu a se ye wo se bi a wo ya sin ana se ye wo se wo ye fani se tumuni ana se ye wo se wo ye frafrania di we a frafafo ye o ma de no e wo se wo hwe se amamre de ye se entontwene de nan so no nyoma bi wo ha gana na ye ya ye culture na na ya amamre no nyoma bi wo ha eye ene nyoma bi wo ha eye de enye no ye wo wutum kura na se enye a enye ye se nkate ba ko a enye fra papa mu a ni nyina na e ma nkate no sei jo mande she the way a o dwen fa nyoma bi ho e wo se osua ade ewiase no enipa usuesue obi a sua ade papa fa nipa ho eno na Freeman the storyteller me wa ha a pese me kyerekyere mo obi wɔ hɔ a wakɔ asɔre ya wɔatwerɛ quotation a from nkwaraberɛ mu a ne yɛ nananom de yɛkɔ sunday school ogu so twerɛ after now but ɔnsua adeɛ biara mfa ho ɛno ara ne sɛ da biara ogu so twerɛ a da biara wɔkɔ sunday school ne ade nyinaa ɔtwerɛ nanso no ɔnya nyansa bi anaasɛ adwen papa bi mfa ho ɔnua sɛ sunday way a odwen anaasɛ how you approach situations so ye sidan edipa bebree ɛde block ɛna ɔmo de sidan ebi a na wɔn so no wobɛtumi afa nnɛteɛ na ebi a wode agu adeɛ mu na wato nnɛteɛ no na nnɛteɛ no wato na abɛn wa beeki na wode asi wo dan nti sɛ yɛse wonim biribi a ɛwɔ sɛ wosua ɛfiri nnipa bebree hɔ ɛna nnipa bi wɔ hɔ nso ɔmo wiase a ɔmo yɛ tintintinti so ɔkɔ left so ɔkɔ right no deɛ yɛaka sɛ sei naa noa no no obi wɔ hɔ a yɛawo no ato akuu bi mu anaa party bi mu ɛɛkɔ yie ɛnkɔ yie n'ani koraa katakata ɔnhu hwee man panin wei anaasɛ saa group yi anaasɛ party wei ɛɛyɛ biribi ɛnyɛ anaasɛ saa tribe wei ɛyɛ biribi ɛnyɛ n'ani koraa ne nhu n'ani akatakata n'adwen so n'adwen no ɛyɛ blockheaded n'adwen no ɔntee mpo onuadɔfo change the way you think for a second ewiase sɛ woansua biribi a wontumi ɛnyɛ better sɛ woammie w'adwene mu ankɔ akyire a wontumi ɛnsesa ye society yɛse deɛ ogufoɔ no a ogu nasa wuo no sɛ ogu ne kɔ akyire a na ɔkye nam bɔɔ enti no sɛbi woti koraa no a obi wɔ hɔ a woti a na wokɔrete no koraa no a ɔmpɛ change your way you think for a second. Change the way you think for a minute. Onu adofo die yempenifo we a omo ye enioma no. Na se wo hwe na enioma bi nya sesa. Se wo party A na wo party B a. Na se wo hwe na de omo ye ne enya. E wo se wo sesem eni se wo ka se be ye. NDC ni tintin tintin anaasɛ meyɛ MPP ni tintin tintin no ɛno deɛ deɛ ɔmo ka no koraa no mihuye ena meni so kran so akatakata ena masonso so asi daadi esa na uye penny boni anasa akola boni ewiase no wo se isua sua efi yen penny bo enye eye anasa edidi atam enso ena ebema enoma asasa ewo Africa ewo se ye ma ye muso na ya dwene mu enso na ye besasa the way we think. The way I am doing no, and yet, the be I am a case Africa, your problem kakraka, and I say, a sudia kasia, the way a sopan, and yet, yagrimo how. Sana de be I make a say, it be mine, and I say, be brave of mine. Yagrini kasia pa, your problem kasia, a wo, any agrimo, and on a dina, at a tea. Say, oh, waha, where your bonny be nanya, oh, ye. Na sonso esisi ena ompeso obete kura anso se asumesi wei ubi kase onye change the way you think for a second se sande wea uhuni oma adiebi enye no uye nekwea enye adiebi enye no oso utumide onsesi ubo se sadie wei no enye enye se bia uwo group A anase uwo group E no na wadwin so emu nina abloko na untumi and phones nsense obo enkasa ade wenye na wani nso emfra e wo se weye dey ubie wadwene mu oni pada se ni se wan mie wadwene mu na wan think out of the box a ya brabo no ye be ya ena ebe de bia ye beda ye biri mu sa de bia ye bebo mpa ya se nyankopon emwo ayi enso no ya brabo no e drew 31st bia e bebo mpa ya se afie we die nyame e chirai afie we die nyame wo ba san ni oma enso no da bia no da bia ya tia na ya ti abc di ni mo ani e da so ti juri na do fo yen sunday we ya ye dwen ade bia e hu se enye no eni se ye partisan eni se ye ye sycophant so eni se ye ye nya kamfa eni oma bi hu se sebi enye kora na ifi se ifri ha anasi ifri ha nti no na ye hu se sade no enye kora na na ye di akire o mande hie me ye Freeman the storyteller mo subscribe YouTube channel na mame na abre nyina na metimi e kan fo nya be kire mo san so na me other channel so am friend Tim Freeman simple home se wo pese wo si dan so eno so me ma ho akwankire me da mo nyina ase yen sasa the way a yadwi ni yen sasa the way a yehu anyo da mu nyina si baba